Nice. Więc język gospel van dag. Okej. Zajtula kanjani dale. Mara zithini ku grand ka fanele sibuye sonke ka yazi. Kithi uzame ivesi. Yes. Yes.
Gomhla. Gomhla. Wo singdiso. Gomhla. Gomhla. Wo singdiso. Izodinga ikwaya ka. Awusizwe.
Gomhla. Gomhla. Wo singdiso. Jobe baba mabathathe konke ashiye umoya ubuyela kuwe akekho munye ha ngobe ngimunye ngobe ngimunye singimi phambi kwakho njengoyawe baba ungikhaphelile zitheni zami makube njalo, ha! Baba angeke, 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 baba angeke, kubikise intando yakho.
Where's my 40 days?
Ishiswa baba yonke nemifula nempumputhe Siboni imibala nobuhle bosana Zina nomusa baba Sube nomusa baba Phezu kwabantu bakho Mhla ilanga Lala Ukuphuma Ha Hlayeshiswa wonke Lamahlathi wobumnyama Yobu sufikile baba
Gomhla
Athi ngithathe ka ngibuyisele ekhaya
Gomhla
Ezola 1
Wasindisa
These are done Hey ma, angikhohlwanga yazo.